Murakoze cyane kunyakira muri JCTV.
Muraberewe cyane.
Murakoze cyane.
Mumeze neza.
Yego.
Kwayo mukanyosha.
Mukanyosha barakomeye.
Ngo mukanyosha ngo baririmbye umbwa muri rimbye wese azanze muziki mukanyosha.
Mukanyosha ari talent nyinshi aba barapera barimbiste kabisa barimba gospel.
Mbiga nyene tukiraho nyene Garisby ni njyahe banga mukoresha mukuririmba. Uretse kuri kuravuga ngo mukanyosha wewe nka wewe ku mutwe wawe nka Garisby ni njyahe banga ukoresha.
Ibanga novuga ko cyambere mbere ari talent navukanye ni impano nasanze Imana yarampaye nsanga ndabishitse muri bamwe benshi
ngo Garisby ngo yakuze yonke muziki kuri nyina. Garisby tukiraho nyene watanguye muziki ryari?
Demi Disney. Nona sonde mbere mbere nganyene muri JC Production.
Muri JC Production. Yitwa gute nimbo kiyivuga?
Kanyana remix na Be Bright.
Turiko turabibona nyene se ndabibona ko ari indirimbo Kanyana ya wakoranye na Be Bright. Demi Disney. Mega ni Garisby watanguye muziki Demi Disney cyangwa imbere yaho warusanzwe ririmba gusa washize ibikorwa vya kumugaragaro Demi Disney.
Mbo Demi Disney no mazi no vuga nagize amahirwe kunjira muri studio. Mugabo kera narakunda umuziki kuva 2012 2013 muza wa Fabilove twarahuye turaganira aravuga ko yoshobora kumfasha aramfasha kuva nkiri muto cyane gushika n'ubu ubona tuma dusorane na collab indirimbo kazi. Ego.
Tukiraho nyene tumushimira Fabrice kuko yarakoze igikorwa gikomeye uretse ko ariko araduza umuziki ndundi kubijanye na hip hop urumva n'abanyakanyosha aguma bagumye abafata mu minwe. Tukiraho nyene none Garisby urumva usanzuru wa kera uretse ku indirimbo zawe zagiye kuja habona kuri mu mwaka wa 2019 no kuvuga 2012 waririmba imwe byo muri douche imwe byo mu nzu nyene. None Garisby tukiraho nyene ni cahe wari wabuze wari ubuzi kugira indirimbo zawe zi muri studio ari habuziki
agafaranga kanoti kare kago ico giye cyane ariko haraba producteur bamwe bamushaka kumfasha ariko kubwo kuko kurundira sixe kubakobwa bakambesha nkava mu kanyosha n'amaguru nje nyaha muri master music nkava mu kanyosha n'amaguru nje kwa Akesdon kwari kumpenda gusumva kwari gutigita gusa nyine
ari kintu waruvuze ari jambo waruvuze ngo abakobwa bagufashije myiki.
Ufite urumva washakura n'umuntu gahura n'umu producteur ndiye kumusidura na Masterland yari kumwe n'abakobwa bashika babiri atubagira beke ko ari superstar afasha aranyemerera kumba nyemerera atanyemerera ku gose six z'abakobwa.
Ni kuvuga we yakwemeye kugira ahuma amaso bari kumwe kwe yerekane ko ukomeye naho.
Niyo mpamvu ubona kenshi nkunda gushimira GN Equaliza yarampaye promotion ndibiri ya kandi yabikoze vraiment atamafaranga
ndamuha
for free ndirimbo zibiri chanson nazitashotse gusohoka zimenyekane ariko.
None Garisby urumujene akiri muto cyane novuga ati urafise talent ikomeye sa urafise impano idasanzwe ku ushobora kuririmba. None wewe nk'umuririmbyi Garisby ni giki kibuze kugira ushike kuri level yo hejuru?
Mani hajya promotion ni kintu gikomeye cyane mu muziki w'u Burundi gukora clip n'amafaranga menshi studio nayo nurazi n'amafaranga menshi nyine gusa Imana yarayitagiye ndaronka aba bossi bamfasha bafata mu mugongo nkasura audio nziza.
Tukiraho nyene ni Garisby urumva yatanguye muziki 2012 muga aja habona 2019 kuri uwo mwanya turumva ko uri kuratwiganira ko wagenda urahura n'abaproducteur kanaka bakwemerera promo yo kugukorera indirimbo ariko warabonye ko bari ko barakukorera ibisanga ntiwigere ubashikira. None Garisby ubu tuvugana urafise management?
Ego. Orion Music kwa Mr Jojo niyo rikora mfasha haronande ba boss bari hanze bakirageza ku supportinga nyene. Ego
ni Garisby afisa ba boss ba komeye cyane supporti yiwe irindi ba hanze ari dorara kayishira mu marundi. Oh,
oh, showbiz and of calling her base commodities. Ego.
Base yari mizimeze gute. Ubu Rizbi nao na mwembeurira muri ville bivanye. Bivanye ko yo bari base cyane ukora base ya gute.
Da sha, staro akora base zitandukanye aravuga ko afite cancer mu mutwe aravuga. Harabita harabitazira ba magonde gwamva nyine ko ari binani byagondanye nyene yego.
Rizbi warakoze indirimbo cyane wayikoze muri 2019 yitwa Kanyana ukorana n'umuririmbyi azwi cyane ku izina rya Be Bright tukiraho nyene tugende kuri akapera
ya Hani Sherry uzunyihanganira kuko ni cash nama ndaguteza marida igihe nikigira ugarukira muhida rabubu kuno je wese gaje ndida nkibuka ukuno wasekeda nkibuka ukuno wafumbatira nkibuka ukuno wasomagura ndagusabye sorry please dasta Kanyana babarida Kanyana niwe nkundi jana kwijana Kanyana niwe ndoti jana kwijana kubaho ntagufise numva ramaganya kuma n'iyumvira icatumye kidutanya
Rizbi tukira onyene kurusako tugenda turarondera nk'abamenyesha makuru urazi ko tugenda turiga abantu bamwe bamwe turamaze gutohoza tukumva ko hari gisasu Rizbi ashobora kurekura umwanya n'umwanya akoranye n'uwo muririmbyi nyene Fabilove
ego
nimba tari banga indirimbo yo bayitwa gute
ingoma indirimbo yitwa nyereka
nyereka
ya nyereka oh nurukundo nshingenda nshimira na Jojo hamwe na Eric Green bafashije ishobo kagira indirimbo ishobe kubikogwa ya nshimira na Fabio Venyene anyitangiye akayigira nk'indirimbo yiwe akavuga ati je wereka duzo mu petit frère
tukiraho nyene ko abaririmbyi nka ba Fabilo vara abantu no vuga abaraperi bakomeye cyane bamaze kwandikisha amateka dasanzwe no mu Burundi nikani hanze y'igihugu wowe biraheza bikakorohera kugira ukorane freestyle cyane no vuga ati yo featuring uburi kurakorana na Fabilo biraheza bikakorohera
eh biranyorera cyane ikora Fabilo niwe nyigishije kuririmba kujya nkuye kuri zero ashira kuri 10 ya urumva ndamubwiye dukorane ntiyo vyanga ko ananyigishije kuririmba eh je ndivuka tutarabonana na beat sinatambukirako
eh
oya bo aranjana muri team yiwe ico giye yari itwa Kajita mu nyuma Kajita arayivamo ashagira team yitwa Kamili Cape nayo na hose twaba turi kumwe ubu akabageze muri Kitchen Boy ego
none ubu tuvuga na Fabilo vavuze iki kuri wewe
Fabilo veni kintu kinini ni nkuvuga no vuga ko ari nka mukuru wanje mu muziki kubera nabwiye yankuye kuri 0 anshira kuri 10 ankura kuri 10 njana kuri 20 ahumva no kwijana bizoshika
Rizbi tukiraho nyene niya hesano ihari mu kuntu iyo uri kurakora umuziki ijya yuko zindirimbo uri wenyene na featuring uba wa featuringze niya hesano iri hagati yaho
oh chambere na mbere featuring kesi cyangwa ndakorana na naba Aaron Beast abasanzwe nkana barabizi ama n'indirimbo zimanje njenzi ndahari zirahari kandi muri Orion ni nyinshi cyane zirashika nk'indirimbo shika kuri zitatu ndi jenyene ariko isano riri hagati ya featuring no kora wenyene nuvuga nkoranye nawe we nko mu miki tugakorana collab nuvuga ko abara fans baba bagukwikirana baramenya hama nikoranye je nyene baba ndi nyene bari banzi niwazo bandanya banzi kiretse bagize support bagereza ku package indirimbo yanje abatri bayizi bakayimenya ya
hari indirimbo heruka gukora mu mwaka uheze muri 2020 ni indirimbo wise warawutwaye ukorana no mu novuga ati no muririmbyi yakongera akaba muhinyanyuzi wo muri audio producteur audio endomic
Yeah.
Kubera iki idea indirimbo warawutwaye yavuye he?
Idea indirimbo warawutwaye ni je nayitanze. Ama and the mic and the proposal ndamaza ko mufasha kwa sanze ndanye nari umuntu w'umugenzi gusa savuka ari ubugenzi bunini umugenzi n'ujya mwamana musangira icupa ariko aranda mpropoza nyene aremera kumfasha araza twegure ngaha muri JS nyene araza muri JS turayikora
na endo mike
ya
tukiraho nyene none ga Garisby hari ndiko ndaraba nk'ama titre ugenduranika ku ndirimbo turabona ibintu bya my baby kanyana warautwaye shimera turumva mengo hari sano sinzi hajya Garisby no Garisby arafise urubavu
ya ego urahari
ego mega ajyanye nk'umuririmbyi ufise urubavugwe wawe araheza akakwakira gute ko bavuga ngo abastare ngo ukoreshe terme idakunze kuvuga itari nziza bavuga ngo abastare ngo n'abamaraya ngo bajana n'inkumi nyinshi hari cyo bivuze kuri we abyakira gute
mbo jewe aranaho rukundi arabizi ko umuziki arakazi nk'abandi naho tutaragiraho dushika muri droit d'auteur kuza turahembwa amahera kuri YouTube ariko arabizi ko arakazi ama umurubavugwe wawe imvana n'ukuntu mwizerana n'ukuntu mwitana sinzi uko no bivuga kwiyumvana mu yandi donc
inyuma yo kuri mu mwuga wo kuririmba Garisby asanzwe akora iki
ya nacho kweri ego
nacho kora
oya
dusabira nawe ugenda usabira akazi ngaha hanye amajwi arumva Garisby yizi biki
jewe nsanzwe n'umuntu electricité wa matara sometime nyene ko ubuze bwinshi nyene ndabushobora nyene ego
ni electricity akomeye cyane bifaze netra na yumva akora nk'umuravyo kumanika ampure
ndagerageza
tukiraho nyene nagomba udufashe tugenda ko turirimba indirimbo warawutwaye
okay hajya hose ubona ngoma nitwenza cyangwa hajya hose ngoma ndakuramutsa hajya hose ubona ngoma ndaguhamagara cyangwa hajya hose ngoma ndakwandikira nibigomba gomba by'urukundo bindimwo ishusho ryawe mu mutima kweri ntimvamwo urukundo rwawe bujya numva rundimwo mu majambo byase kubikubwira gusa amaso yanje mbona abyerekana ukuntu ndakurabu cyubona ko ndagufana ndakwemera ndifuza ko uwanje kuva uyu munsi menye yuko jewe ndagukunda
Yes, kuva umunsi mumenye ko ndabakunda mwebwe bakunzi bakundwa mudahengeshanya gukurikirana ikiganiro gica kumbonesha kure JC TV ariyo Music Talent tukiraho nyene warawutwaye ariko buri ngo muririmbyi ngo yari karandika indirimbo ngo akunda kwandika hari abantu bandika kuvyo babona canke muvyo babayemwo warawutwaye numuhexe cyangwa byari byagenze gute hari umuntu baba ari kuriruka inyuma canke niwo nyene muri kumwe rubavu yawutwaye
oya urumva donc abaririmbyi turimba dutanga message urumva warabutwaye ni kuvuga ni indirimbo nkuko urashaka kuba ukunda umukobwa ariko kumugira umbwe ko umukunda bikakugora urumva ko binaniwe cyane ya nshashima rero kubirimba mu ndirimbo n'abantu bose afise ubwoba nka jewe nyene
ufise gift thing icyo ngwaye ni nyakubwira umukobwa ko ndamukunda ariko we byarashitse uramufise ari wo wabwiye
ego ndamufise kabisa ego
Garisby nakubwiye ni muri Music Talent ngaha bari umunezero ugeretse kwenye rukagereka ku wundi kuba turi kumwe na Mickey like hey nakwica tukiraho nyene Garisby hari indirimbo tubona ku rubuga rwawe imaze novuga amezi atatu yitwa My Baby idea ya My Baby yo iva kuki
mbo
ni waririmbye My Baby mwigeme cyangwa ko ari My Baby mu bebe wo bafise umwana
mbo My Baby ni kuvuga umukunzi wanje hama My Baby ni cyumviro cha Orion Music cha manager Jojo ya Kim Genyene hama nanje ncandarondera abandi bastare bashika kuri batatu Easy Boy na Getaway bafite talent nyene hama ndabayumvisha yo ide barayumva bayiguye neza cha turenda turayikora iyo ndirimbo
no cha
ya My Baby twerimbanye nyanawe n'abandi batipe babiri umukanyo shanyene afite talent nyene ama green ama beat green mashetana cyarayi kubita beat kabisa
akapera indirimbo My Baby tugende tuyumva
ukuntu ntwengera oh my dear ukuntu utanga kejya je bituma ntori biya ufise beautiful face takira na makiyaje ndi we mukobwa mwiza mbono geze kuri page kuri danje na camouflage urashinura nizo buri zawe nk'ibagaje
ngo kablage blendage telefone ya birakaze cyane mbega uravuri ko umuntu wagerageje kumviriza mbo nk'umuntu ashoboye kuba afise ugutwi kumuziki ariko ararumviriza ritme uririmbamo iyo hip hop ya ugira ko urumva ko harakantu wo buvuga gashaka kugira isano ni ikintu Fabrice aririmba ntaho bigera bikamusha vuza cyangwa avuga ati petit jewe ndaguforoma mu kasimba nkeneye kugendera kuri ritme yiwanje
mbo numvisanzwe iyo mwigisha ariko arigisha nkamate bivuga inzira bereka mucya muniyo mucya munye ashaka kucuhindura ngo cyangwa ngira inzira yiwanje cyanke umubyeyi akuvyaye imana nyimbo umubyeyi yamuhaye umuhungu ntazosubiza munda ngo ushaka umukobwa oya izogira icyo imana yaguhaye reko Fabilove yala nyigishije yanyereka inzira cyamo nanje ko arizo no cyamo nyene niyo zawumva keshi ngo ndapa nka Fabilove aravuga ko no kutunavukana ngo turasa
Fabilove hari hose atwumve kwa gowe jo akagira igisanga ashobora gufatwa gakubita oya nariko ndakubaza ati urumva kugendera kuri ritme ishaka kumera nk'ya Fabilove ati we waraheza akabyakira gute urumva ko ari nk'umwigisha wiwawe ari we novuga uyinspira ko we bivuze iki kuri we
oh novuga love ntacho bimutwaye ntacho mitwe ko avuga ati ni naramwigishije n'umputi neza kumwigisha ibyiwanje nyene mbo turarimba sinzi mbuga ko dusa fresh ariko nyene Fabilove ntacho bimutwaye kweli ya
2012 wavuze ngo niho watangura kuririmba mugabo bikogwa byawe byabigiye kuja kumugaragaro 2019 ko kuva yo 2012 ukiri wari uri ku ntebe y'ishuri ni henze
nariga gusa kwa 2012 no mwanya twashuye kubonana na Fabilove nkimubona masuko ya Andivest Fest ama ndamwiganira twahuriye muri studio mu Kanyosha ndamwiganira ko ndumufana wiwe kandi sinebwana mu Univrim Snebgana musenze na Fabilove ngwasuko. Gusa ya Demir Duzina twahuye ndambwa ko ndumufana wenda mufana. Oh shaka ko mfasha. Love arampa beat irananira arakatiwe rero ndafite
ndafite
groupe nigishamwo isho gende bukana bifes yarazamwo. Ico gye bifes nawe nigishwa na Fabilove ndabyibuka kintu kuri.
Mwari muri kumwe muri kundi.
Yego sikuvuga
musenze agafanyiko.
Sikuvuga ngo ndi Kongo ndashaka kugonderamo oya bifes ari mu banyeshure ba Fabilove. Si bifes gusa ari ho nka stick. Na stick ndabyibuka
eh. Ari mu banyeshure ba Fabilove.
Yo mbo ico genye ne twaragira dimanche twagira repetition dimanche gusa love ari genye ne twacha tugiriye dimanche ngaha nuvuga twije samedi nabandi wiwe twacha tuza tuja mu rudi Kanyosha tukatravel turi babiri
muri babiri samedi
je na Fabilove gusa rero amafaranga studio harono ugeze kumbwira ngo ndamuhe vemira ngo ndirimbo ko ari amahera yaragoye itike twagenda namaguru iki yarabura nyene cyane nyene akabura sana mugamo nyuma nyene 2016 ndahura na Akesdan akikura abanyene akamumi nyene na haho ikiriri koraje nabaje nyene amande nyene yaho mbo turahura ari kumuna Bi Freema ndambarambira tujya niwe Akese nyene Akese ndamwisha ko ndamuganira ndambwira ati je nesuku bana arambwira ati wewe ntacho uzosanga kuri studio ama dushobore kundagukorere gusa banzu ngiye numpamagara ujya mukobwa Hama nyo ndabikora nyo ndamumuhamagarira. Mbo. Ndamumuhamagariye. Chanza ndava arantu ndamu arasikana nimero ndamunda ambwa ati uzoze samedi dukore. Arage samedi. Chambira ko nta mwanya ngo ikingwa zombarira ngo nzungu nzunze uranda telefone ngo jingo nzokubarira. Ndasubira inyuma hari 2016. Ndarinda ko zo telefone ndabura bwiza ndahebura. Mbo 2017 niho nacagenda kuri RFM ngiye kuraba Kivodo. Na Masterland umunsi Masterland yarakoga bira yuko arafasha bitwa The Queen Team
tukiraho nyene wagiye muri RFM utwaye nk'umuririmbyi wagiye utwaye indirimbo cyangwa wari kurondera Kivoda gufasha ibintu byo muri studio
ico gena ngiye kurondera Kivodo gusa Kivodo nashimye twa tunazinanye gusa yari yambwiye ati Kivodo arafasha cyane yatsinye na producteur bicho gera mitsinanye na ba Romeo igwe mbo ndagenda kumura Kivodo cadora na Masterland ariko nawe akoga binyene ama Masterland ndamwiganira ndambwiye ko ndumuririmbye nyene aranyumviriza aramvuga ati mpagapera ndamuri ndapira kabisa cyane nawe uri umwana wa Fabilove kweli ama je twose sange kuri studio ama ndagwe program zoci ndagwe program zoci garukoro kati sawa Eva ndamutelefona ambwira ati uzoze vendredi ndavamo kwa tamara itike kweri jewe sinkunda kwibeshera camva mu Kanyosha n'amaguru gushika muri Master Music
n'amaguru
ya cyo gihe Master ndacha mbwira ngo yarakora ngo ndamurorere nashitse ajya 11 ndicara gushika 17 taravyuka amaze kuvyuka 18 aracambira ngo petingo tahango tahango zokara kundi munsi ngo tuvugane cyenda tahana amaguru kandi cyugenda shitse safi saa 5 zibura mu kanyoshya kwana cyo canganye ariko sigo vyacu habona mbo hama bimaze komera uko biranka munyuma Fabio Valambrasha kwa GN Jenara nyumbi za mvando mpeti ndavizi wakumu na desire pi ama jenara chamu ati jenara mwemele kumukura chanso zibiri jime disikira hovi tuko katerika basketi mujave nda genda tuleko dingi zondi mbo zibiri chazifata umugongo nuhu vii tukua Douglas Promoter yakora yatukora situwebe itukua Mishemishe. Ya Mishemishe. Nwa chadishira kuri kaunti iwe kila bazi promoting nyene kusanza gizama hege kucha kumara diyo kuirumba nyene ama 2018 JC Production Chiraza. Chanda sawo fashanga baramfasha nyene nka 2 ans. Deza kora eh bakora fashanga muri JC. Ama baransohoye nyene nk'umwana wabo nyene ubumva aracyari muhira naho no kumva imistari duze ndashobora kugaruka nkakora.
None ga is being umuririmbyi yoba yarafashwe na JC Production ugamuka akora na muyo myaka 2 na kae karusho canke n'igiki cyo bacyari yongereye kuvyerekeye umuziki wawo.
Bo je nta musore mune bwakora no mu superstar nka Endomarke canke Be Bright shore gukora indimbo nkorewe beat. Nakona yamvira matrice mu avantage na avantage na rose ngamu JC narakorerwa ama beat narakorewa isanamu nararonka ama collab na baririmbyi bafite amazina ngamu gisagara cy'umundi ego
tuki aho nyene urumva ko JC Production yaragufashije uramenyekana urakorana n'abaririmbyi uvuga ko ari bihangange kuri wewe uri kuravuga noneho si ni kuri wewe gusa barakomeye cyane kuko mu iyo myaka 2 haciye Be Bright yari umuririmbyi novuga nti yari bwaje no muri America yari umuririmbyi azwi cyane endo Mike nawe twari tumumenyereye cyane tumuzi ku bintu bya production mugabo mwarashobye kuririmbana indirimbo
ego
tuki aho nyene none ga Rizbi ni turabona ama chiringi wagiye uragira ugenda uyagira n'aba producteur ubwo nti hari kibazo usange nk'ubunye nk'umuntu ashaka uko mukorana agukorera nk'indirimbo acha ashaka guprofitira makubwi ati je peti ndakumva do yawe nuko mugabo dutegereza kuririmba
oya urumva aho sibasizamo amajirije n'abandi bishaka kandi je nabana barondeye
ni wabisaba mugabo cyankwe nuko wabuje gukora indirimbo akacha kubwira ngo indirimbo ndayumva mugabo dutegereza kuririmbana kugira ajoherwemo muyo idei wawo
oya nije nababwira kweri nije nababwira kwera iyo umurapira akora n'umwa R&B ste ushidemo ko chorus ya R&B kenshi iracyoha ego
none tukira aho nyene ubwo mutubwire ko nk'indirimbo mwakoranye na John Jen cyangwa Endo Mike mwarashira ngaho mukavuze instrumental umwe kandika
ego twaricaramwe tukimwe nkamuha idei wanje nkabwo ati jesha ka beat meze uku nanditse uku akambwira ati sawa nta kibazo reka dukore ego
shimera ninde kuri RSB
Shimira ex wanje
yeah usiga warashuye kuba uririmba indirimbo yitashimera izina ry'umu ex ikorana na John Jay yasohotse 2020 ni kuvuga iramaze nk'umwaka
irakwigije nka mezi 8
amezi 8 ni hafu umwaka akapera indirimbo Shimira
yo ndayibagiye gato aje kuri na yumbiriza
ni akira cyane urumva
ndayibagiye kuri gato baby Shimira why don't trust me baby like this baby Shimira why don't trust me baby like this baby Shimira nano mwagukunda kundusha baby Shimira yeah yeah yeah
Rizbi numva ibintu bitasanzwe cyane numva uri kurasumbya kibe muri no mwanya ariko tukira hanyene Shimira wamuririmbye ko muhebanye cyane yari indirimbo yo gusaba ikigongo niba atari banga
oya umva arakurabwira ati nta muntu amukunda ku muntu nta muntu amukunda gusumbya jewe
ariko wabatubwiye ko yari ari ex
no mu ex twatwi
kugira indirimbo Shimira kwari gusaba ikigongo kugira ex agaruke bisubire mu buryo cyangwa
mbo Shimira arakirimo na moho ego
ni kuvuga ubufise ubundi ndavuga ari hafi yawe mushasha
mboye mpuzirai nayambara ugashaka kwimesa ukayikura
Rizbi mugabo twizira neza kutamera nka tuvuge nk'imodoka ruvuge ngo urafise pine de reserve Shimira byarahetse
Shimira byarahetse ruva ni nk'uko upanze inzu utemegera ku mategeko y'umuntu upangiye cyati reka tuvane ko
utarisha amatara n'amazi
yego aca gukati
shimera uyangane cyano cyo kubutari inzu neza Rizbi wiyumva gute kubona wagende imbonesha kuri JCTV
ahubwo nobaza kubashimira namwe ko numwe yitayeho mukantumira ibintu nanje novgana nari niteze kuri televiziyo abantu bavuga ko ari nk'umunsi wanje n'umunsi w'umunezero kuba natumiye kuri televiziyo yanyu yego
so turagushimiye cyane Rizbi ko wafashe umwanya ugahabye warimo byose ugatugendera kumbonesha kuri JCTV ukitabye ubutumire bw'iwacu
mbo reka ndabashimire ngiye ngena ko shimira na Ere Green Beat, Ere Green Boy, Shimira Orion Music, Jojo, novuga ko Ere Green arimo producteri ba mbere ngaho mu Burundi, ariko barabikora neza kandi ndavuga ndabihamya. Yuko Ere Green arimo ba beat maker ngaha mu sagara cha Bujumbura babitsi kandi ba mbere. Bo shimira na la abantu bagiye baramfashanye ne babona nka team yanje yitwa Riz Boy Gang ndafise team yanje hariho bajikaye Delfrez ratanishi ndafise nabandi bakinyi bakina za Grenoble bamfasha hariho nka Irera hariho na David Torres abantu bamfasha ndanabashimira cyane bazobandanye bamfasha ego
Riz bitura gushimiye cyane
nanje kandi bashimiye kwa mwantumiye n'undi munsi mutemura abandi bari munsi yanje nabo ni mubatumire bagerageze impano zabo
Yesaya munezero geretse kongera ukagereka kundi gushaka kuba turi kumwe namwe mwege bakunzi bakunzwa mudahengeshanya gukurikira ibiganiro bica kumbonesha kuri JCTV ahanje kuri mikoma ari kumwe na Rakaza Jean Mickey aka Mikila mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Davis D ariwe David ariwe batazira Davis D tongera dushimira na le directeur Monsieur Noé kubona yadufashije guhayariza ikiganiro ahanje ndicari wa wundi mukundwa wanyu mukunzi tuzosubira mu ndwi za ciao ciao. Oh.